ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyimbonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu numwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho ibintu bitaba byoroshye na gatoya ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakaba hari umurwi w'abagwanyi wamaze gushika mu ishamba rya Kibira aho abategetsi bakomeye cyane mu nzego z'umutekano bariko barakizura hafi ishamba rya Kibira bavuga ko ibintu bitoroshye na gatoya kandi bikaba biboneka neza ko imiduga irwaye abasirikare batari bake b'u Burundi imbonera kure ndetse n'abapolisi yamaze gushika mu ishamba rya Kibira aho yiteguriye intambara ikomeye cyane benshi mu Barundi bakikeka ko ari redi tabara yabagarutse mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abandi bavuga ko ari abandi barwanyi bataramenyekana aho benshi bashinja bavuga ko ababara abarwanyi baturutse mu gihugu cy'u Rwanda nkuko leta y'u Burundi imaze igihe kitari gito ibivuga ariko andi makuru akaza yemeza ko yabarire ditabara iri ngaho mu Kibira yiteguriye gukora ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi hakaba n'amakuru avuga ko ibirindiro bitandukanye bya ditabara biri mu Burundi kandi ko ditabara iriko irakorana n'abategetsi bakomeye cyane mu nzego z'umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari byo biriko biratuma ditabara ikora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi bigahitana abatari bake ibyo perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe kitari gito yagiriza u Rwanda avuga ko abatera u Burundi baturuka mu Rwanda kandi akavuga ko barongowe na General Godefroid Niyombare warurongoye abagerageje gutirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza turaza kubigaruka ko mu idonido rya makuru aho tuza kubabwira byinshi ndetse mukaza kumenya n'impamvu mu ishamba rya Kibira ariko arumvikana ibikoho biremereye ndetse n'amasase menshi bikaba byatangiye mu ijoro ryejo abarundi begereye iryo shamba bakaba ari mu bwoba bukomeye cyane turaza no kubabwira ibibazo bihambaye cyane abamenyesha makuru bakorera BBC babajije perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'icyo yabasubije ndetse n'ibyo babajije umutambukanyi we ndetse n'ibyo babajije umuhisi Petero Nkurunziza aho byabihuriye ndetse n'ubushobozi bukeya bwa perezida Evariste Ndayishimiye mu gusubiza kandi benshi bakemeza ko perezida Evariste Ndayishimiye atambaraga n'ubushobozi afise byo gutwara igihugu cy'u Burundi turaza no kubabwira kubiriko birafundikwa na CNDD-FDD kugira ngo izibe amatora mu mwaka wa 2025 ndetse na 2027 byose nyine bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD aya n'ayandi tutababwiye mu mpfunyapfunya yose mugiye kuyakurikira nido ry'amakuru wece usabwa nta kindi nibukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ducisha kuri n'umuyoboro wa YouTube ukaba utarakanda kuri subone cyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye wa mbere mu gushikirwa nabyo ukamwima ibiharage ntaco uzoba umuhaye abamenyesha makuru atangaje ingene babaza utubazo tumwe tumwe ku bategetsi uba bafitira kuki kugira bamenye utwo tubazo babaza abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera iki perezida Evariste Ndayishimiye bamubajije ku bibazo bijyanye no kurya mu gihe amaze iminsi agaragara ko ari umugabo ukunda injya cyane kandi akaba ari umugabo benshi bavuga ko wamengo yavutse mu bworo kuko biboneka neza ko akunda ibyo kurya cyane hano dufise uburerero bw'ibibazo bitatu BBC yabajije perezida Nkurunziza perezida Ndayishimiye n'umufasoni Angeline Ndayishimiye aho yababajije ibibazo bitangaje ariko akaba ari ibibazo bifise ikintu gikomeye binyegeje, aho benshi bavuga ko binyegeje ikintu gikomeye cyane kuko umwe wese bamubaza barabye ibyo akunda ndetse n'ibyo akunze gukora, ariko ibyagiye bisubizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe byaratangaje benshi, mu gihe benshi mu Barundi bemeza ko Nkurunziza yari umugabo uzi gusubiza neza kandi akavuga ikintu yabanje kwiyumvirira neza. Nkurunziza yapanga ikipe y'abaperezida gute? Bamaze kwihweza ingene Perezida Nkurunziza yakunda umupira, baramwegereye bamubaza ingene yopanga umurwi w'umupira w'amaguru ugizwe n'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Cari ikibazo gitangaje. Perezida Nkurunziza n'akamwemwe kenshi ati: imbere ku nomero ya 11 nohashira Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya kubera akinisha ukumafu. Abantu nk'abo barangamira abanyegora ku buryo bukomeye cyane, niho namushira. Hagati no hashira Perezida Kagame kubera abantu bato bato nibo bakina neza hagati, maze bakaza baruruka ku mpande zose z'ikibuga. Perezida Nkurunziza yahamije ko Perezida w'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari umuperezida uhambaye cyane, kandi we yashira hagati kuko ari umuntu n'ubundi biboneka neza ko mu isi yose ahagaze ku mwanya ukomeye cyane, kandi ko ari umuntu utangaje ku buryo we yashimye kumushira hagati kuko abona neza ko ari we wafata ibintu mu minwe byose bya biriko birabera mu kibuga. Njewe niko ku nomero y'9 kugira nze ndasekana n'umunyegori nongere ninjize ibitsindo. Perezida Nkurunziza yemeje ko we yajya kuri nomero 9 kugira ngo yinjize ibitsindo. Perezida Kiwete wa Tanzania ni umuntu akunda kuba ariko aratera intege abandi. Uyu ni umushira inyuma ku nomero ya 5 kugira aterere intege abandi bakinyi. Perezida Museveni ni umushira mwigori, ni umuntu akunda kuba ari mu nkaziwe. Ibyo birasaba kuzicunga kugira ntibazibe. Niyo mpamvu no muha gucungera igori kugira ngo ntibaze kumutsinda. Ikibazo cyari gitangaje kubona barakibajije Perezida Nkurunziza, ariko nanone cyari gihuye n'ibyo akunda cyane kuko murazi ko umuhisi Pierre Nkurunziza yakunda umupira ku rugero rwo hejuru, akaba ariyo mpamvu bamubajije ibijanye n'umupira. None Perezida Evariste Ndayishimiye kuki bamubajije ibiryanye no kurya? Nuko bazi neza ko akunda indya cyane. Ndayishimiye ni ibiharage akunda kurya kurusha ibindi byose. Ejo bundi bano bamenyesha makuru barondeye Perezida Ndayishimiye. Ntawuzi ico barabye, ariko we bamubajije ibyo akunda gufungura. Nawe nakamwemwe kenshi aca agira ati: mu Burundi biragoye kuvuga ngo nkunda kurya iki kubera dufise ibyo kurya byinshi. Uyu munsi ndiye umuceri bukeye, sinshobora gusubira kurya umuceri. Ariko rero hari ikintu kidaharara mu Barundi bose, ni ibiharage. Naho yorya ubugari azosanga ruhande afise ibiharage. Njewe utampaye ibiharage uwo munsi simba ndiye nukuri. Perezida Evariste Ndayishimiye atwenga cyane, yavuze ko batamuhaye ibiharage ataco baba bamuhaye, ariko ibi biza bishimangira ko abantu bose bamaze kumenya ko Perezida Evariste Ndayishimiye akunda ibiryo ku rugero rutarigera rubaho. Angeline mu mpuzu zigezweho. Mbe yemwe bageze kwa Angeline Ndayishimiye naho bari kubaza iki? We bamubajije ibijanye n'impuzu yambara. Nawe nakamwemwe kenshi cyane arabishura ati: njewe ndagenda kwigurira impuzu kandi nkaja kuri internete nkaraba izigezweho kandi zihenze cyane, izizimbye umurundi muto muto atapfa kwigondera. Hariho abampona abambona niyambariye amarori ngo mbe yemwe uwo muhumure ahumurana amarori. Ndi umuntu ndonka akaryo ko kujabuka imbibi nkasuma. Abenyeshamakuru nukubaha. Baraba byinshi mu bigize umuntu bakabaza akabazo k'ubwenge gafise ico gahinyitse. Biraboneka ko ibibazo bikomeye cyane abamenyeshamakuru ba BBC babajije, ariko akaba ari n'ibibazo byibazwa n'abarundi batari bake ndetse n'abanyamahanga babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze abanyamahanga ndetse n'abarundi bamaze kumutahura ko yikundira injya gusumba ibindi bintu byose. twari kwababwiye ko tuza kubabwira ukuntu ibintu byifashe ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bijyanye no gutegura amatora ya 2025 na 2027, aho CNDD-FDD iri gukoresha ingufu zose ifise kugira ngo izihagire ayo matora mu gihe imaze kubona neza ko nta Murundi n'umwe wabajya inyuma mu gihe baba bafise abo bariko barahangana. Amategeko agenga amatora ya 2025 ashobora gukumira bamwe kefa n'ibizi, niko atangaza akagaragaza umubabaro ukomeye cyane kandi bikaza byerekana nyine ibibaze iminsi bikorerwa umugambwe seneri, umugambwe wazaga imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Urongoye umugambwe Kotebu Kefa n'ibizi amenyesha ko amategeko agenga amatora ya 2025 ashobora gukumira bamwe afatiye ku itorwa ry'abagize seni bose bashizweho n'umugambwe CNDD-FDD gusa hamwe n'amafaranga asabwa kubitoza mu kibanza cy'amakomine yashizweho atahoraho. Nayo amafaranga asabwa kubitutoza mu kibanza cy'abashinga amateka hamwe n'umukuru w'igihugu yadugijwe kenshi cyane kubwiwe izo ngingo zishobora gukumira bamwe. Kefani Bizi agira ati mu gihe inama nkenguza amateka n'ashinga amateka zamenyesheje ko zigiye kwiga integuro y'ibwirizwa rigenga amatora muri kino cyiciro byinjiyemo umugambwe Kotebu arafise amakenga kubyerekeye ingene amatora ariko aratunganywa kubo kuko biboneka yuko harimo ukumirwa rya bamwe. Ibyo tubivuga dufatiye ku murwi seni byaragaragaye ko abawugize bashizweho n'umugambwe uri ku butegetsi gusa. Urabye ukuntu uwo murwi wubatse byarateye amakenga batari bake. Ikindi tubona nuko mu gushiraho iryo tegeko rigenga amatora ibyari byashikirijwe n'imigambwe byari gufasha yuko agenda neza byose nta na kimwe cyafatiwe ko. Kefani Bizi avuga kandi ko n'amafaranga asabwa kubitoza mu kibanza cy'amakomine abashinga amateka hamwe n'umukuru w'igihugu yadugijwe. Agira ati ibyerekeye amafaranga asabwa kubitoza yaradugijwe ku bashinga amateka bavuye ku bihumbi amajana atanu y'amafaranga y'amarundi baja ku miliyoni zibiri. Umukuru w'igihugu bavuye ku miliyoni mirongo itatu baja ku miliyoni ijana. Ku makomine hashizweho ko aho amafaranga atahoraho y'ibihumbi amajana abiri. Izo ni ingingo zigaragaza ikumira. Dusaba inama nkenguzamateka na shinga amateka aho buca biga itegeko rigenga amatora gukuraho inzitizi zose zotuma amatora atagenda neza, ariko biraboneka neza ko ibyo CNDD-FDD iriko irakora ari ugukumira indi migambwe ndetse no gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu ntumbero yo kwiba amatora yimirije kuba mu minsi iri imbere. Kwari kwababwiye ko umutekano utifashe neza mu gihugu cy'u Burundi, aho mu ishyamba rya Kibira ku munsi w'ejo gushika uyu munsi ariko harumvikana inkoho ziremereye ndetse n'amasasi menshi, ariko amakuru ari kudushikira akavuga ko mu ishyamba rya Kibira harimo abarwanyi ndetse akavuga ko abarwanyi baba bakomotse mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bikaba ari ibintu bitaremezwa neza mu gihe ku rundi ruhande bemeza ko abarwanyi bari mu Kibira bayoboka Reditabara kandi akaba ari abarwanyi ba Reditabara bashaka kuza kongera gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, dore ko Reditabara yamaze kuronka ingufu nyinshi kandi zihambaye mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we amaze igihe kitari gito atangaza ko Reditabara ikomoka mu Rwanda, kandi akavuga ko abayirongoye ari barya bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ariko ibyo bikaba bifise aho bihuriye n'ibiriko biraba mu gihugu cya Congo, aho leta ya CNDD-FDD yahisemo kurungika abana b'u Burundi muri Congo gushirira ku macumu aho bari kwicwa ku bwinshi. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabonye atakundi yabigenza, akavuga ko ikintu ari gukora muri Congo gihambaye, kandi akavuga ko impamvu ariko arifatanya na FDLR ku rugamba aho abasirikare b'u Burundi bariko bararwana bari kumwe na FDLR yasize ikoze uhonyabwoko mu Rwanda. We yasobanuye ko impamvu ariko arifatanya nabo ari uko nabo bariko bararera abicanyi babarezwa mu mutwe wa Reditabara, aho yavuze ko leta y'u Rwanda Rwanda ariyo icumbikiye abo bari kuza gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Namakuru menshi atandukanye tukiri ko turatohoza yerekeye biriko birabera mu ishamba rya Kibira. Nituza kumenya umuco turaza kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma uce ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro utegerezwa ukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.